Eh, mazi chikio haga buda. Wah, iko fresh man. Tufike yu. Eh, mazi ya haga lazima tukunde tufike. Tufike, yeah.
Mavis.